Pamperuto, Pamperate, Homoka Perata, Yamaje. You never want to eat a titty robot, I make a yarn John John Jana. Tabo! Motama, one road to Tapalaba. Big are you? Yo seta la ka no roba ntsa skhebo mara we roba skhebo ka molela
o roba ntsa wa pega wen ka ndo wa pega wen ora ba na se mogarle ka bona go ikutela le khantse ora go la skhebo a ka nna le mogarle ka re a ka nna le mogarle ka a ka nna re patrick
at la shake right shake right just nation just power first machine shake power line at la e ba mo tsaba skhebo
ora ke mo tsaba ora ke mo tsaba go itse mo le khantse ding tsaba ba tawa ba tawa go itse go tlo tlo re ber kwa na ding tsa ditlwa ra di
Adlag, just life. Fresh bread, fresh fish. Some go in, just kill it. Kiji lo go wa le tipile ta go sa sa bolo. Ta bo la go tyo yo jiwa nga tswa wa thatso dikumo, thatso wa shi.
A thatso wa shi nai, a thatso wa shi nai.
Ba tyo jiwa nga thatso wa shi ni ka e woketso itse na o mo kya go itse. You said dandy, sign the agreement. Sign the agreement. Hey!
Ja ja gere. Ha ya go. Di right. Khumbe kwa akere go morile ke
road. Road.
A go go be go be le ntse.
Are go e. Ke wa road. Ke ntse ke win ne mona.
Are etla go betha mka go mora. Tsameletsa go mo. Are etla go helletsa go mora. Thatswa tshinela
road. Ke one road. Are. Ke ntse ba akere go bona ke ding. Are ke one road. He wena. O salent hai. O salent hai.
Ardika, one is a one already going to be too bad. Ardika.
Oh, God.
Yeah, they get out. What's that?
I'm going to go to the house.
Ah, Moshesh. Ah, come back at us, I just say this. Ah,
Oh, hi, Kerra Moshweshwe. Hi, Bona. Can you hear Moshweshwe? Hi, Kerra Moshweshwe.